Kiza FM ni yigeze amatwi ubusi bwiza cyane kuri wowe umva nyende kugana ku musozo Austin yageze
Happy birthday to you, Antoinette, yo!
Yo!
Umba!
Numba zimyaka.
Umba se, ime?
Ndi kukubona za gutya gutya.
Umba, ikintu kijyanye n'imyaka kihorere ntabwo nakikubaza. Cyo ko urasa neza,
wamaye
umuntu wavutse.
Umva.
So like the diva she is. Kuri anniversary yiwe. Muhaya marinette.
Ayo na yandi yamaye.
Muhaya baga. Umva, uyu munsi kugira ngo umve ko birenze. Ndamuha baga ebyiri.
Bro,
no. Turenza una pizza ajanira umuhungure.
Bro,
turenza una chichindira. Uranywa akamocktail.
Wishire nka spa hano, nko muri Marriott sibyo.
Oya ndakoheza muri Grand Legacy Hotel.
Thank you.
Happy birthday.
Thank you so much.
Wait.
102.3 KISS FM.